Misegima Mana yo mwijuru Mana ukunda barundi Mana ukunda abantu bawe We wadishikanye kuri uno munsi Turagusabye igikorane giye kubera hano cy'indirimbo z'Imana kibengira akamaro ku banyamabanda ku banyamakamba ndetse no ku Burundi bwose maze ubohore ababoshwe na shetani ubabohore biciye mu ndirimbo zica hano hantu heza ikibanza cyiza maze nibashika hano nibaritangura kuririmba bugurura umunwa ariko wivugire tubisabye mu izina ryawe ryiza amen
ya safi sana hapo tumeshaanza
ibikorwa biratanguye
ya DJ tunaanza na Françoise
tangura na Françoise
tende